Mwari imana bane namwe inshuti bakundwa mbuko murakurikirana mbonesha kure yacu ya BTV umwanya mwiza tubashikiriza amakuru mu kirundi twabateguriye amakuru bera kongwa ngo nkuru ziyagize ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF ryatanze imfashanyo y'ikamiyo ku kigo kijejwe gutabara imbabare mu Burundi kwa huje icyo kigo kikavuga kiti iyo mfashanyo izo ifasha kugira ngo bashobore kugwanya neza ikiza cha kolera nayo muri basketball abigeme amwe n'abahungu bagiye kuzabararonswa udushimwe tungana mahigano yose azoba atunganijwe ngaha mu Burundi je bikaba byashikirijwe mu gihe hariko harasinywa amasezerano hagati y'ishira hamwe y'umupira w'amaboko mu Burundi Febabu amwe na Imprimeli Planet Media tafise nandi makuru menshi twabateguriye kaze muri sanze ngiye kubaramutsa ndabahanikaze kugira ngo mushore gukurikirana amakuru nido yayo twabateguriye aho ishira hamwe muza makungu UNICEF yashoboye gutanga ifashanyo y'ikamiyo ku mujyango utabare imbabare mu Burundi kwa huje Anselme Katiyunguruza asanzwe ari umunyabanga mukuru wa kwa huje akavuga yuko iyo mfashanyo izobafasha kugira ngo bagwanye ikiza cyakorera reka tumukurikirane
umujyango utabara imbabare mu Burundi bamari bo bambere babonye ibiriko biraba mu gihugu hagati ari vyiza ari bibi ari bibabaza cyangwa bitababaza kuri uyu muhingamo doje kuronka ibikoresho nkuko mwabibonye bizodufasha gushikana amazi bidatevye ahantu bazoba yakeneye murazi yuko yamazi yabuze ibikurikira ni byinshi kandi bibi uyu munsi twara tubona ahantu bakeneye amazi cyane menshi kubera ikorera yahashitse uyu munsi turaronse ibikoresho bizotuma tushobora gukora amazi meza aho nyene tutarinze kuyavoma tuyakura ibujumbura tuyatwara aho hantu tuzoshobora gukora metri kibe 3000 buno nyene abantu bashobora bayanywa gucyo tuja tugwanya kiza korera kikunda kudutwara ubugyo bwinshi n'umwanya mwinshi yo cateye nakanyamuneza ko twara tubibona tudafise ibyo dukoresha binyaruka hari byo twara dufise mugabo byari bigeze mu zabukuru mugabo uyu munsi mwabonye ko turonse bishasha umuntu rero yansaga chambara gashasha arumva kamwemwe nagenda abwire ko numva kamwemwe rero cyo tuzobikoresha naco ni cyo ndababwiye naco tutazokora kugira ngo dugarukire kuri bantu aho nikora na cyane cyane kubyerekeye amazi mu mwanya mwiza
amabarabara amwamwe yo muri komine ya Nahangwa yarononekaye kandi yahoramo ikaburimbo ayasinzikaye cyane akaba ariyo muri zone ya Kamenge amwe na zone Ngagara ni nkuru tutateguriye na mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru
Muri komine Ntahangwa imbere y'inzu y'amanama bitanya bagere conference ihuriro ry'amabarabara iriva kuri Gardinor rija muri zone Kamenge nirimanuka rigaca hagati ya quartier ya gatandatu na quartier y'indwi mu Ngagara harononekaye kubera ibinogo bihari bigatuma ingendeshwa zihaca zitorohegwa mbere zimwe nk'amakinga ahitamo guca ku nkengera y'ibarabara kubera gutinya ivyo binogo Irindi barabara ryononekaye kubera ibinogo niriva kuri Sesinga aho ni mu Ngagara muri quartier ya gatatu rigaca hahora ishengero Bomberje rikamanuka gushika mu mahuriro ari haruguru ya Saint Raphael inyuma y'isoko ya Ngagara imiduga n'izindi ngendeshwa zihaca mu muvuduko w'igifyera kuburyo n'ubugenda n'amaguru azisiga aho ni mu gutinya ivyo binogo Ivyo binogo vyibonekeza muri ayo mabarabara bishobora kandi gutera amasanganya kuko izo ngendeshwa mu guhunga ivyo binogo zica zigenda guca ku mpande y'ibarabara ahasanzwe hagenewe abagenda n'amaguru
Raymond Prosper niyo nkuru arakeneye kuri inkuru yaduteguriye mu gihe ariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umuguzi bamwe mu baguzi baridoga yuko ibiciro by'uduseke twa internet byaraduze cyane bakavuga yuko n'umuvuduko w'ubuhinga ngurukana bumenyi usigaye wikwega Ange Negrita irakoze yaduteguriye idonido
ku 15 ntwarane harahi imbazwa umunsi mpuzamakungu wahari w'umuguzi bamwe mu baguzi bavuga ko uwo munsi atabo bari bazi ariko kandi kushitse mu gihe ibiciro vy'agaseke kamayinite akoreshwa ku buhingangurukana bumenyi kaduze ndetse no guhanahana amahera biciye mu buryo bwa rimikashi na ekokashi byaduze uyu nawe akavuga ko kandi ngo n'umuvuduko w'ubuhinga ngurukana bumenyi connection internet muri mu gifaransa ari muke
byaraduze cyane uretse na connection ya limitere n'ivyari mikashi yaruka mbini nyinshi naho rankoresha utumega kukwezi ariko ubu cyankoresha utumega two kukiyiko nyene agiye demir kama n'ibyerekeye rimikashi wasanga nk'umuntu ngiye ndamutumira amafaranga yari nari kurenza kwa majana ngayo nsigaye ndenza kw'igihumbi na 50 ku noti y'ibihumbi cyanga n'umuguzi mu kugura yahora koresha rimikashi acatinya nawe amaze kwegwa kuri rimikashi umaze kuyarotira usanga uri kurahomba amahera menshi
kandi na buke y'ukwezi umva barongereje pri ariko ya indi yari isanzwe ikora mu kwezi ya 5000 yagumyeho impact imbi nabonye kuri jewe ni vitesse kuko vitesse ya 5000 bace bayiduza ku ya indi ya 7000
abo bose bagasaba ko ico kibazo co kwigwa
gusaba leta nuko batugabaniriza ibiciro bikaguma hahandi uko byari biri kugira natwe clientele yacu bandanye n'abakiriya bacu
uwo munsi mukuru mpuzamakungu ukaba watanguye kwa 15 ntwarane umwaka w'1983 ukaba watangujwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaguzi
Negrita irakoze arakenuye kuri iyo nkuru nayo abakenyezi b'abamenyesha makuru ngo barakwiye gukorera hagati mu gihugu kugira ngo bigishe abakenyezi baho uko bo kwiyungunganya ibyo byavuzwe na ambassadere Vestine Nahimana asanze arongoye urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura uko ibimenyesha makuru bikora sense akaba yabivugiye mu Ruganda yari yatumiwemo n'ishyirahamwe AFJO risanzwe rihurikiyemo abamenyesha makuru b'abakenyezi reka tumukurikirane ambassadere Vestine Nahimana arongoye ikigo sense
birakenewe n'ukuri ko twegera tugashikira bariya ba mama bariya bene wacu bariya barumuna bacu bariya batize mugabo bariko bahimiririzwa kwiteza imbere bivanye nuko bategerezwa kwinjira mu mashirahamwe ico naje sanga nasanze hari amashirahamwe menshi cyane atari cordone cyane cyane ruguru ayo mashirahamwe atari cordone usanga umwe yaparitse na mugashirahamwe kajya na kajya na kajya na kajya na kajya ubushirahamwe bwishi ayo mashirahamwe nayo ngo yitwa ngo iki yayandi biyita ikirimba hageze kumwisha w'umwaka bakagabura ibyo bagiye barashira hamwe igikunze kubonekana nuko abakenyezi bibagora ugasanga ibaye source y'intambara mu ngo kubera bageze kugabura harabusanga yagiye yagabuye amahera yagabuye yarayafitiye deni uwundi ayandi yagabuye yarayafitiye deni uwundi arafa ntaca tahana ahubwo baragwana donc no murimo wacu nk'abakenyezi bize bya communication nk'abakenyezi bashika nk'abamenyesha makuru ako kantu mugashire muri programme zanyu ko gusansibiriza ingene amashirahamwe yobaho kandi akabaho mu ntumbero nziza yo gufasha umukenyezi wa ruguru kukurayo umusaruro
ibyo dufungura iyo bitigigituwe neza birashobora gutuma amenyo yononekara ibyo byashikirijwe na muganga Thierry Kwizera asanzwe avura amenyo agasaba abantu yuko boza barigigitura iyo bahejeje gufungura reka dukurikirane muganga Kwizera Thierry
indwara zo mu kanwa hanini ziri imice myinshi ariko hariho ingwara nyamukuru ikunda gufata abantu benshi cyane. Iyinyo ritobose umuntu abafise ikibazo ingwara yitwa carie dentaire mu rurimi rw'Igifaransa, toboka yo kumungwa kw'iyinyo. Iyo rero iyo carie dentaire ishiva ko ni bidufungura keshi yo bimaze igo kinini mu kanwa vanye no gukoko babari mu mate biratuma iginyo riyiri riheza rikamungwa bigitangura ubona umengo nakantu kagaburungu kirabura mugabo ko hahera iminsi niko nyakaburungu haguma kamanuka kiyagurira ukazosanga harabaye ikinogo muri iyo ginyo byirinda no nisuku ryo mu kanwa. Isuku ryo mu kanwa naryo rishingiye ku kwijigitura mu bisanzwe ntegerezwa kwiblosa inyuma yo gufungura kugira byaze kujya biba byasigaye mu kanwa ha mu menyo biveyo. Hariho ubuhinga bwo kwiblosa, hariho benshi fata umujigiti wakawufata uko unye mu bisanzwe bijya sivyo. Mu kwiblosa neza kuri uyu musaya wo hejuru ukuraho kinyigishe umanura wa mujigiti wawe manura ukazunguru ku musaya wo hejuru wose ukinjira n'indani umusaya wo hejuru uhejeje urablosa naha duhekenyera wa mujigiti wawe ucuwushinga hama kandi biratuma n'ikinyigishi kitaba traumatize kubera burya buhinga bwo kwiblosa dukoresha bw'uku unya n'ibiguvu byinshi biratuma ikinyigishi kice kiguma kimera nk'ikiva kuginyo ala longo kazosanga iginyo kamenga ryabaye rirerire ariko ritakuze ngo ribe rirerire ariko inyigishi kiba sharavuye kuri iyo giye. Impanuro no baha ya mbere ni ukwijigitura igihe cyose ujeje gufungura hama naho wawe iblosa neza wogenda kubona n'umuganga w'amenyo nime buriburi rimwe mu mwaka
muri basketball imigwi yabigeme hamwe n'imigwi y'abahungu ngo igiye kuzahira ronka udushimwe tungana mu mahiganwa yose azoba atunganije ngaha mu Burundi. Ibyo byashikirijwe mu gihe ishira hamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi Febabu yari kuri rasinya amasezerano na Imprimerie Planet Media. Ni inkuru tutateguriye na mgenzi wacu Arlette Irakoze.
Umukenyezi nikirumara mu iterambere gihugu n'abari mu gisata cy'umupira w'amaboko basketball badasizwe inyuma ari naco chatumye Imprimerie Planet Media ibashigikira mu gutunganya higanwa gitiriwe Planet Media Ladies Cup kubwa bigeme basanzwe bakina uwo mukino ngo barashima cyane kuri iyo ntambwe bateye guko bari bamaze igihe kinini bataronka ubafasha.
Kubganje navyakiriye neza cyane uko imyaka yose twakinye bitwari bwaronke umusponsor ngo sponsoriza basketball feminine umva ntinambwe iteye imbere cyane n'abandi baza kubyumva barazira kuvuga ati basketball feminine yasubiye guhagurikirwa kuva kwari ikintu cyiza cyane.
Kubw'iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngo nabo ntibasigaye inyuma mu gushigikira abo bakobwa kuko bahisemo yuko ubu batamwana n'ikinono ico umuhungu azoronka mwihiganwa n'umukobwa azokironka bingana.
La Febabu, la Federation de Basketball du Burundi yahisemo ko haba ya matournoi ahuza abahungu n'abakobwa. Ndavuge neza abahungu n'abakobwa bagiyemo nk'akarorero ka champions murabizi ko byari twabahaye make par rapport y'abahungu ubu societe izodusaba abahungu n'abakobwa bari hamwe idashoboye gutanga ubushimwe bungana iyo tumwa tuzonyeka.
Imprimerie Planet Media ikaba ariyo shirahamwe rya mbere ritanguye gushigikira inkino z'amaboko za basketball mu bakenyezi.
Arlette Mugisha arakenuye muradutunga si Arlette Irakoze nkuko twari twabishikirije ariko ni Arlette Mugisha ni kuri inkuru yiwe niyo turangirije ko amakuru twari twabateguriye tukaba tubashimiye mwese mashoboye kuyakurikirana ndetse dushimire abari mu buhinga bw'ibyuma bashoboye kudufasha kugira ngo mushobore kuyakurikirana atankumanzi eka n'umugwi wa BTV wagehe no hino kugira ngo ushobore kubatorokanya no makuru nabo nyene turabashimiye. Shimira kandi na Karen yashoboye guhagarikira ano makuru mu bwitonzi ntangere Imana ibahezagire naho ubutaha.